Mwami wacu Yesu Kristo uri mana y'ubushobozi uri mana yo kwizigirwa kandi turagushimiye ko twakumenye nk'Imana ukaduha kukumenya ukatwihishurira kuko kera nta bantu twarimwo ariko turi abantu b'Imana kera twari bwagirirwe imbabazi ubu twarazigiriwe cyo gituma twahawe ubuntu ko gukwamamaza no kukuvuga kuko wadukijije urubanza rw'ibyaha udukiza urubanza rwa Gehenomu udukiza urupfu rw'ibihe bidashira tubaho kubw'amaraso ya Yesu Kristo umwagazi w'intama w'Imana yacunguye abari mu isi acungurira abari mu isi abaho ubugingo budashira none rero turanezerewe kongera kuvuga izina rya Yesu kuko ari izina rikuru izina ritera ubwoba abadayimoni izina risuzuguza ingabo za Satani izina rikwiye gushirwa hejuru mu isi yose mu mahanga yose mana urakoze ko waduhaye kugushira hejuru izina ryawe ry'umwana wawe Yesu none n'uyu munsi turi ku bw'ubuntu bwawe nuko urakoze n'uduhezagire urakoze n'utugirira ubuntu urakoze n'utwiyereke nuko tukubone nk'Imana tubone ubwiza bwawe hanyuma bari hafi n'abari kure bakubone abari ku mpera y'isi bakubone abari izuba riresira niyo rirengera bakubone mana urakoze turakwizigiye nk'Imana uduhezagire uteramire ubugingo bwacu udufashe muri iyi minsi yo kuvuga ubutumwa bwiza utwongere intambuko urakoze mana dukinjurira imiryango yo kuvuga ubutumwa bwiza dushobojwe na mwemu yera urakoze udufashe muri byose tubisabye mu izina rya Yesu amen nuko bakunzi mukunda Yesu turanezerewe no gushingira intahe abari hafi n'abari kure tuvuga ubuntu bw'Imana tuvuga imbabazi z'Imana tuvuga urukundo rw'Imana tuvuga ingene Yesu mukiza akiza ingene Yesu mukiza tabara ingene Yesu mukiza buhora ingene Yesu mukiza yasezeranye ko ari kumwe natwe iminsi yose cyane cyane ari hafi y'abamwizera kandi ari hafi y'abamwambaza intahe ngomba shingire abantu bose bagomba kuja mu ijuru nagomba mpere ku by'Imana yankoreye ngene Yesu yankijije kuko Yesu arakiza kuko iyo tuvuga ko Yesu akiza si ukuvuga ngo ni nkuru yo gushikuza iyo tuvuga ko Yesu akiza si ukuvuga ngo ni nkuru twumvise twebwe tuvuga inkuru twabonye Yesu arakiza jewe ndi mubo Yesu yakijije ndi mubo Yesu yongeye iminsi yo kubaho ndi mubo Yesu yahaye ubuntu ngo ashingire intahe abantu bamenye ko Yesu akiza jewe Yesu yarankije urupfu izina ryanje nitwa pastori Bacino Nitoma ne Yesu yarangiriye ubuntu arangiza hariho umunsi umwe nagize isanganya nkorokera mu mutego banyica ibyo birabaho turi mu isi siri mu ibyago byinshi hanyuma ntawa ntabaye ni Yesu yantabaye muri uko ntabari ntango ya byose maze gushika mu mutego hari isaha zitandatu n'iminota 45 hari ku munsi wa kane kwezi kwa ruku cenda mwaka 2016 nuko rero niho nakorokeye mu mutego amasaha nkayo nkorokeye mu mutego w'abantu bamboha tutatase tutashwanye atanabonzi n'uyu munsi ntabonzi ariko ndabasengera Imana ibahezege ko bampaye burusi yo kuvuga ubutumwa abo bantu rero yari nk'intumwa Imana intumiye kugira ngo nshikire Imana ntembereze mu ijuru kandi iyo tuvuga ko ijuru ririho si ugukekeranya no gutera intege bene data babimenye babyizere ko ijambo ry'Imana ari mu butumwa bwiza Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira mu ijuru nzugarwa kubajana yavuze ngo mwira kwa data hari amazu menshi cewe ayo mazu narayabonye kugira ngo bigende uko rero ni jambo ry'Imana ridushingire ntayiko inzira z'Imana zirenga igihumbi niko biri ivuga ibi ni mvuga ya Bibiliya ariko novuga nti inzira z'Imana zirenga ibihumbi si igihumbi kimwe zirenga ibihumbi cyo rero Yesu yantabaye ntarinzi ko yoza kuntabara kuko aho nari ngeze maze kurokera mu iyo mutego nibutse ko ndi umukozi w'Imana icyo nibutse cyambereye cyiza nibutse ko nakoreye Imana kandi ubu bizokora arakorera Imana iyo umuntu akoreye Imana Imana ntigaheranwa Bibiliya dushingira nayo yuko ibikorwa umuntu akora birandikwa birandikwa imbere y'Imana kandi niyo umuntu yabikoze yakoreye Imana atakoreye umuntu aramenya ati nakoreye Imana arumva mpema mwemeza ko yakoreye Imana cyewe rero narakoreye Imana kuva amenye Yesu ico nashira imbere ubwa mbere narumva ko gukorera Imana ari ibintu by'ikimatsi narakoreye Imana mu buryo bwishi kugezaho nitabo muhamagara ndamuvuga butumwa ndarongora ishengero ndamurongoza ishengero kuva mu 2004 ariko mu 2016 nibutse ibikorwa maze gukorera Imana ntagabitanya maze kumva uyo mutego maze kugwamwo cha nibutse Yesu ibikorwa namukoreye ndamubwira nti naragukoreye byo nakoze vyiza nyakira kuko nari ngetse ku kanyuma umpa imbera ivyo nakoze nabi nyakira ariko ngirira imbabazi ni ukuvuga rero Yesu dukorera ntagabitanya Yesu dukorera ntagayana Yesu dukorera arumva kandi aranyerwa gutabara muri iryo sengesho ryanje naho bitakunda ko nsenga nkubita umunwa kuko amaboko yaraboshe aboheye umugongo mfise igitambara ndi ku igitambara bamboshe mu maso ariko Yesu wenyerutse kuntabara cyane cyane ntiyantabaye mu mubiri yantabaye mu mutima kuko umuntu harimo abantu babiri umuntu arimo umubiri umuntu arimo imhemu ni ukuvuga yihuse kuntabara mu mhemu kandi imhemu n'umubiri ntacu bisana umubiri urukwawo imhemu irukwayo uyo mutegure naguyemwo abawuntayemwo basigaranye umubiri barakunja kunja baraboha baratwara ahantu mu gisanze batererayo ariko nta mubabaro nagize ko nakoreye Imana ibikorwa biratabara iyo umuntu ageze mu mva heno mu njahe ibikorwa biramutabara Yesu rero maze kumutabaza muri iryo sengesha aranyaruka siminota sumwanya ni misegonda nk'akanya ko kubita urugo yaramaze kushika kuntabara ndamubona ari umukiza n'amaso yanje cyewe narabonye Yesu bene data namubonye aje kuntabara umukiza ndamwanje kuntabara umutabazi ndabo burebure bwiwe nsanga ni muremure n'igitangaza we gutarabona Yesu ndakwifuje kumubona ariko atari mu buryo ndamubonyemwo atari mu buryo kubanza kubabara mu mubiri kuko Yesu yiyere kubagomba navuze ko inzira ziwe ari zica heshi kandi ari nyinshi yagombye gutabara no gukiza jewe ndabipfurije ko mwomubona muri mu mahirwe mukamukorera mu muzi jewe rero ndamukorera ndamuzi ko naramubonye muri uko kuntabara ntawe banje kumunyereka ntawe banje kumundangira kuko ntawe bisa mu isi yose ni Imana ni umwana w'Imana ni umunyabubasha afise uburebure ntangere iyo mvuze ngo ntangere ni ukuvuga ni muremure atagira igipimo ataka umuntu yomugeranye uburebure bwiwe ni munini afise ubunini ataka umuntu yogeranye ubunini bwiwe ni mwiza afise ubwiza buhebuje ataca umuntu yobugereranya mu byaremwe byose munsi y'izuba umuntu arabije amaso bwiza bwiwe ni ntangere hanyuma rero icyo yankoreye yaciye ampamagara arampamagara izina kuko Yesu aratuzi arambwira ngo Toma nuze ndabona asiga nk'imetero 20 ari imbere yanje mbona ari imbere ndi nyuma yiwe ngenda n'amaguru naho byaboneka ko umubiri bawe usigaranye bawuboshe bariko barakunja kunja bazingazinga ariko ndabona ko ndagenda n'amaguru atamubabaro atanamakuba atanurugingo na rumwe basigaranye ingingo zose ari Yesu yampaye kugendagenda nkuko umuntu abari mbona rero duserukiye mu ijuru gisagara ciza mu bisagara nzi maze kubona naho ari bike ariko ndamaze kubona ibisagara aha munsi y'izuba biri ku maprove canke ku migwa mikuru canke mu bisagara ariko nta gisagara nabonye gisa n'ijyo mu ijuru harahebuje hanyuma rero kugira ngo mande ko ari mu ijuru naserukiye ku ishengero bibiliya itubwira mu byashyiriye Yohana igice cindwi murongo wa cenda ngene Yohana yabonye ishengero riniya atawoshobora kuriharura nanje iyo shengero nararibonye mwisi tuvuga ngo hari abantu beza beza mwisi tuvuga ngo harimo abantu banini banini mwisi tuvuga ngo harimo abantu bavyibuce canke bonze birabura canke basukundi ariko abo nabonye mu iyo shengero ryo mwicuru nabonye ari nkabo Yohana yabonye ari abantu beza batabarutse mbona nabakozi b'Imana bakora Imana mu bwizigirwa mbona ni shengero ishengero itagira agasembwa atacu umuntu yorigaya abantu amasinzi n'amasinzi abantu benshi cyane icambabaje nuko nagombye kubacokeramwo kuko nagenda bigura intege kugira ngo Yesu ansige njenjamwo abantu ko bari bateye igomwe ariko narisa ntibankundiye ko ndabajamwo nacimbere yabo ngiye kugira ngo ninjire muri bo bakanyankira abona ko banyankiye batavuga nkabona umwanya nagira ninjiremwo nkabona nabo ntibemeye ko ndabujamo baciye bawe begerana kuko bo barasa nanjye narisa abo bantu turabagenda turabarengana turi ku Yesu imbere yanje tubarengana ntarose kibanza na gitoyi muri bo kuko iyo nchokera muri bo simba naragotse gushingira intahe ubone ushingira intahe wewe uri kurumva ubutumwa bwiza kugira ngo bigutere intege ugire umwete ukuja mu ijuru kuko ijuru ririho kubaryizera hanyuma abantu turabarengana mbona nabakoze Imana bakora Imana mu bwizigirwa mbona ndabakunze ndabanezererewe hanyuma tubarenganye dushikira mu wundi muce ugira kabiri wishengero rirukwa ryo ritari muri babandi wundi muce ugira kabiri ko nabonye imici itatu nsanga ishengero ryashitse mu ijuru ritari kumwe n'abakozi b'Imana Yesu ndamubaza hanyuma rero acambwira ngo wewe naba ari bubabaza ampa umwanya wo kubaza abo bantu ndabigenda babaza nti ko muri ngaha abakozi b'Imana banyu barihe hanyuma ibanyishuye ngo ntabo twasanze ino bisobanurwa ngo ni rya shengero Yesu yambariye ngo abo ni babandi barongowe n'abakozi b'Imana barushe baruhiye mu bikorwa munsiguro yabo bavuga ngo muraraba ibyo tuvuga ntimuraba ibyo dukora no kuvuga ngo ni shengero rirongowe n'abakozi b'Imana barushe bakaruhira mu bikorwa bakiyatura ko amaja nagira mbwira umukozi w'Imana naho byo kugona huze yaturi ko amajambo mabi ngo uvuge ngo muraraba ibyo mvuga ntimuraba ibyo nkora bibiliya twebwe tugera kuba icyitegererezo cy'ubusho tugende twigana Yesu ishengero ryo kugira ngo ritwigane iyo umuntu yeruhiye mu bikorwa ntazoshikana ishengero ry'abandi mu ijuru nuko nasanze rero iryo shengero ryo ryirongoye kugerongowe n'abakozi b'Imana barushe niyo nyishu Yesu yampaye twiyambwiye ngo abona barongowe n'abakozi b'Imana barushe bavuga ngo muraraba ibyo mvuga ntimaraba ibyo nkora maze kuronka iyo nyishu twarabandanije uwo muce ugira kabiri umuce ugira gatatu usanga n'umuco urimo abakozi b'Imana bashitse mu ijuru mugabo atashengero bafise Yesu naho yanambwira ngo babaze n'amajwi bisobanurwa ndabegere ndababaza nti none ko muri ngaha ishengero naryo ririhe baca bambwira ngo ishengero naryo twasanze ino ndababaza none ko abakozi b'Imana mama hava mwerekana iki imbere ya shobuja banyishuye ngo nawe urabizi cyasanga rero ni babakozi b'Imana Yesu yambariye ngo ni babakozi b'Imana bakorera mu kibano bakanka kuvuga ukuri kuko bitwaza ngo umukozi w'Imana ntiyemegwe iwabo iyo avuga ukuri Yezekiyeli yabwiwe ngo bo kwemera batokwemera bo kumva batokumva bazomenya kuvugishwa n'Imana yamye muri bo cyagitumye jamu y'Imana tubwira kuburi abari mu byaha turacishije iruhande abo rero bari abakozi b'Imana batinya abantu ariko bo bagatinya icyabo kongera bagatinya abantu Imana rero dusaba ko dushingira intahe ukuri tuzi tukabwira abantu inkuru y'agakiza gatuma bamuvyaha twacishije iruhande abona babonye uko nsanga bashitse mu ijuru atashengero bafise no kuvuga rero bibiliya ivuga ngo azokira ariko nkuko akire ameze nkuko muziko mu gitabo cy'abakorinto niko Pawulo abwiye abakorinto uko tukiye kubaka kwitanguriro abo rero mbona ko naho bashitse mu ijuru atateka bafise kuko iteka ry'umukozi w'Imana ni shengero kuko bibiliya ivuga mu gitabo cya Daniyeli ngo abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira abo rero turenganya bo Yesu mbona anyemereye ko tubana natujana muri ico gisagara cyo mu ijuru turagira mu kiyaya ciza ico kiyaya naco no kigereranya ni kiyaya kitaboneka mu isi acarambaza ati aha wahamenye ndamwishura ntoya acambwira aca ava kuri za metero yansiga 20 aba hafi yanje kugira ngo asigurire abantu tugeze acambwira ngahango ni ku musozi witwa Elayono uyu musozi witwa Elayono naho ndahasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo 24 ingene Yesu ngo yicaye ku musozi wa Elayono ariko sinari bwabone igice yandangiye cyo muri Zekariya 14 guhera ku murongo wa 3 ugeza ku murongo w'indwi niwe yambwira ngo ni kuri wa musozi bita Elayono dusoma muri Zekariya igice cya 14 guhera ku murongo wa 3 ugeza kuri indwi canezego ro kwitega no kura bibikurikira kuko yambwiye ngo aha niho nzo ishengero ryanje nzuricira imanza canezego nuko agira nsigurira uko rubanza zocira ishengero ryiwe mbona yuko imbere yacu menga hari bikomeye mamaze kubona ko mfise inyota n'igishika cyo kuvyumviriza mbona arahagaze acambwira ngo nzohagarika ibirenge nga ku musozi witwa Elayono cananezekwa ko nshitse Elayono umusozi Imana yateguye kudocira ku imanza cibwe bwanje ukamenga nezejwe no kugura rubanza ntazoba ndi muri go kuko nari kumwe na Yesu maze ucira imanza mbona ko kugura rubanza umenga ndarukize cananezekwa no kumva ibikurikira acambwira ngo niko bizomera nkuko bibiliya bivuga mu butumwa bwiza bwa Matayo 25 guhera mu 31 gucira amahanga urubanza bibiliya ivuga ngo ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwa se n'ubwa marayika azokwicara ku musozi azocira abantu urubanza rwiwe urubanza rukwiye n'ibyo bakoze bibiliya ivuga ngo azobarobanura nkuko umwungere w'abantu intama mu mene maze kwiyokoma majambo nta bibiliya nari mfise aho hantu narindi ariko nabona ko ndi kumwe n'ijambo ry'Imana ari we Yesu bibiliya ivuga mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo niyitwa jambo w'Imana cyasanga ibyo Yesu byose yavuze birabawe kandi biri nabisoma kuri we niho naciye mbona ko n'ijambo ry'Imana yagiye avuze ari we jambo w'Imana ijambo ry'Imana ribonekera muri we mbona ariko arambwira ngo aha niho nzobarobanura nko kumwongera abantu intama mu mpene mpene azozishira iburyo bwiwe impene azozishira iwavu bwiwe intama azozishira iburyo acambwira ngo niho nzoshira iburyo abagororotsi aribo bagirangwa n'intama abakora iby'Imana igomba ambwira ngo nzoshira ibumoso ibubafu abanyabyaha bazo batsinzwe n'urubanza aribo banga gukora iby'Imana igomba canumva yuko bizoba bikomeye acambwira ngo mukubarobanura rero nzobarobanura nzobwira bari buryo bwanje nti nimuza bo data hezagiye mbona ko ari babandi bibira yita intama intama ziwe bari kumuhezagiro bakora iby'Imana igomba murago bwami mwateguri abari buryo bwiwe ambwira ngo niba zoragwa ubwami bwate bateguriwe n'Imana hanyuma rero acanyereka ibikorwa bikorerwa mu isi na cyane cyane abantu bafasoni abakenyezi bakivyara iyo mvuga ubutumwa nibutse ndiko ndashinga intahe ca nibutse abakenyezi bacibaruka anyereka umukenyezi umwe afise abana yabyaye biwe anyereka ari kumwe n'abandi bana ba mwene wabo atavyaye ari kumubanyi mwene wabo no kuvuga abakenyezi bacibaruka nagenda bavunira kagoye bicitwe umunsi bahindure ijuru ifite amabanga menshi hanyuma rero anyereka uyo mukenyezi yicaritse abo bana yibarutse yavyaye kumukaze ku kirago ariko arabagaburira abahaya amazi bariko barakaraba arabaha ibyo kurya bararya ariko abana bamwene wabo atavyaye ariko bagendana n'abana biwe arabasobanura abaha ibyo kurya abahesheje maboko batakarabye bapfa kurya kandi abibaha batuka ababwira ngo bave hejuru y'abana biwe abatuka kuri nyina ngo ntimugire indero nka nyoko no kuvuga ibyo ababyeyi bapfa bagaca bituka abana no kuvuga ijuru rifite amabanga menshi hakagica mupfa na mwene wanyu nsugishira mwabana abana n'abamarayika kandi Yesu arabakunda hanyuma rero abana mbona baratuntuye mbona barababaye barababaye babajwe nuko uwo ari kwitwa mama umuvyeyi abasobanuye abaciyemo ko batemwe umutima mubi abasobanuye kandi nyabana bari bakundanye abiwe bakabaha kurya bakaravye ariko ababene wabo nabo akabaha kurya badakaravye bagapfa kurya kandi twabahaye maboko batanezerewe mbona yuko rero ijuru rizotubaza vyinshi ngo nari nshonje murangaburira burya rero umuntu agaburiye umukene umuntu ashonje atazomusubiza bibiliya ivuga ngo umuntu agaburiye umukene abaguranye imana twihutire bene data kugurana imana umuntu agaha utazomusubiza nagenda gusa muranyambika nari ngwaye muza karakomeze nari mwibohero muza karakomeze nari ngenzi murampindaro ayo namajambo Yesu yagiye avuze kugira ngo umuntu yameye ibyo gukurikiza acambira ngo abore n'abazocira rubanza mbere ngo bagurutse bazomubwira ngo twakubonye ryari ushonje twakubonye ryari ugenda gusa twakubonye ryari ufise inyota nabazobishura ati ko muta ko mwabigiriye bajye bari nyuma y'abandi nije mwabigiriye nimuje munezero washobuca yongera kumbwira ngo nzobwira abari bubafu ibumoso nimumvire mwabi nkora biziranwe nyambona ishusho ya nyamugenyezi nyamugore sanga n'umugore nzi aboneka ko ari uwo mu ishengero umenga ari karaja mwije umenga ari ihanye mugaba afise umutima wo kuvangura abana mbona rero amushize mubazobazwa ngo mvira iruhande mwangora biziramwe muje mu muri wateguriwe satani n'abamarayika biwe kunari ishoye ntimwangaburira mbona uyo mugore nta kindi yireguje urubanza rwamaze kumutsinda kuko bibiliya ivuga ngo uwuzi gukora icyiza wese ntagikore bimubera icyaha aho rero arakomeza kunyereka ku musozi wa Elayono nk'uko bibiliya ibiturangira muri Zekariya igice cya 14 guhera ku murongo wa 3 kugeza kuri 7 ingene bitubwira ngo uyu musozi wa Elayono uzotemukamo kubiri udocikamo uruhomoka ubwo ruhomoka rucikamo kuri azere acambwira ngo igo ruhomoka niyo nzira abanyabyaha bazojana kugera muri gihenomu ni hamwe rero duhora turirimba muri za ndirimbo zo guhimbaza imana z'ikirundi ngo ntibazohagarara imbere yiwe bazohinduka ubwoba gusa umenga n'abandi tuvuga kumwe twivugishwa ko ngo ntibazohagarara imbere yiwe bazohinduka ubwoba gusa Yesu nadufashe hanyuma rero nkomeje kwitegereza no kumviriza ikarambarira ambwira ngo abantu bazohunga baca mugo ruhomoka ngo muri iyo misozi ariko ngo bazoca baja muri gihanomu mu giyaga ca kumuriro n'amazuku ariko urupfu rwa kabiri nca numva ubwoba numva ntinovaha ahanoro nk'ahantu nca Yesu yompa umwanya noja kubwira abarundi bene wacu noja kubwira abasigaye mu isi abubwo rubanza batarashikira bamenye ingene bisubiramwo none ndashima Imana ko ndose ubu buntu bwo gushikira wewe uri hafi cyangwa uri kure wumviye intahe umenye ko imbere yacu bitara ibyo dukora ngaha mu isi tuzobibazwa imbere y'Imana haracyariho urubanza abantu bose bibiliya ivuga ngo ntituzobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'amateka ya Kristo ngo tubazwe n'Imana ibyo twakoze turi muri uyu mubiri ari bibi ari byiza Yesu nashimwe Imana ishimwe rero ko turiko tubwira wewe ugifise umwanya wo gukora ibyiza ubikore uburyo bukiriho mbere birivuga ngo twame dukora ibyiza niducobogore igihe nicyashika zokwimbura nidutarambikwa numva nti jewe noronka umwanya noronka wonja nubwira abarundi bose abari hafi n'abari kure abari mashengero atandukanye n'imbere yacu muragaba hari urubanza urubanza ruzocigwa abantu bose baremwe n'Imana guhera ku mukuru kugeza ku muto guhera ku rushugeza kuhambaye ngo zoci imbere y'intebe y'amateka ya Kristo tuzogaragazwa umuntu wese abazwe n'Imana ibyo yakoze ari mu mubiri